kutaka majozi aje ama nini. Nye hamialiki, mbona mwenzaka nasema napenda lakini yeye haniambii. Haweza kashindwa kifungo hata 200 ila hanipigii. Hivi nisaseme itabida ongee na mimi kini hanisikii. Kusuki